Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kone balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika kwixesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulaphuli ke ndiniphathele indaba malunga ke noBennet Parker. UBennet Parker indaba azikhuphile mfana omdala uthi ke ufuna yena ngoku usosathatha umhlalaphantsi pha kwiqela leKaizer Chiefs. Uthi umfana omdala kasaboni yena ephumele eshiyela qela, uthi ngokwezakhe ingcinga ufuna usosadlala adlala athatha umhlalaphantsi pha kweKaizer Chiefs baphulaphuli. Uthi uBennet Parker xa ibeka icaca even agent yakhe isasebenzela loo nto, ibalekela loo nto, ibambe imeeting nemanagement eKaizer Chiefs apho ke bafaka isicelo sokubana ke lo mfana mangabi saphuma ke pha eNaturena, makadlala sosathathe umhlalaphantsi pha ngaphakathi. Uthi uBennet Parker ke xa icacisa uthi uyayazi into yokubana koma-social media ezinye ifans azimfuni pha uKaizer Chiefs zenza ingxolo, kodwa uthi ke uzayibeka icaca into yokubana ke yena akazuyimamela laa nto isuka pha kusocial media. Uthi yena nto azoyimamela le ithethwa ngaphakathi pha uKaizer Chiefs. Uthi yena ufuna uyibeka icaca into yokubana ke into enzeka social media njengoba engafuna ayifani ke nento ayixelwa pha yi-management eKaizer Chiefs ngaphakathi pha kwiKaizer Chiefs. Uthi ifike la ixelwa yiKaizer Chiefs ibe nomohluko, uthi yiyo loo nto ke funeke emamele le azoyixelwa yiKaizer Chiefs, akanandaba nale ithethwa pha koma-social media ngegama lakhe. Uthi yena uyi-professional kakhulu, akanotyhafiswa ngabantu abangamfuniyo kwi-social media ngoba yena unethemba lokubana njengoba ezi ndaba zimnandi azixelwa yi-management eKaizer Chiefs nezinto azixelwa yiKaizer Chiefs ngaphakathi zizona ke zimkhuthazayo. Utshoko uBennet Parker esithi ufuna uyibeka icala into yokubana ke ufuna yena usosadlale athathe umhlalaphantsi pha kwiqela leKaizer Chiefs. Nizawukhumbula kuBennet Parker baphulaphula into yokubana ke umfana omdala ke wajoyina eli qela leKaizer Chiefs pha ngo-2011. Umfana omdala kusukela ngoko wadlala kakuhle kakhulu, kodwa ngoku iisizini zide zambini umfana omdala ke engafumani into phantsi kwenethi. Futhi ke uBennet Parker ke ude wazofumana inqaku kule sizini emveni kebedlala imidlalo eyi-26 baphulaphule engafaka inqaku, wazofaka inqaku umfana omdala ke xa iChiefs idlala pha iCAF Champions League. Uthi kuBennet Parker ufuna uyibeka icaca abantu abanintsi ngoku bacinga bafani uba usesestriker. Uthi yena akasoso striker uzothi ga ngoku udlala zonke iipozishini ezipha ebaleni. Uthi sometimes ukadlale ne-left back, ngelinye ixesha adlaliswe phakathi esiswini, ngelinye ixesha adlaliswe ecaleni. Uthi akazazi naye uba udlale phi iposition, kodwa abantu abanintsi bayamkhalazela bamjonga njengestriker esingakoriyo. Uthi ufuna ubacacisa into yokubana naye nguBennet Parker uzothi ga ngoku akakayazi iposition yakhe, kodwa yena iminqweno yakhe kukusosa thatha umhlalaphantsi pha kwiqela leKaizer Chiefs. Futhi ke ne-agent yakhe ibhizi ke ngezo ndaba ithetha ne-management ke yeKaizer Chiefs. Okokugqibela ke baphulaphula kwengeza nje ngolwam ulwazi ngeKaizer Chiefs. Ngokolwam ulwazi ke ngeKaizer Chiefs, umdlali eKaizer Chiefs ezange imenze ngokwayo imsusa pha kwi-development, azange yamgcina baphulaphula ngokolwam ulwazi, kodwa iKaizer Chiefs ibikugcinile okanye iqale nawo pha kwi-development pha ko-under 12 njengoyitumekele ngikhune. Ngabo badlali ke Kaizer Chiefs ke eye ibagcine futhi ke i-end up ibanika izikhundla. Andazi ke baphulaphula pha ke kuBennet Parker ngoba ke wafika ngo-2011 pha kwiKaizer Chiefs. Nani ke ningake ningene nisho ke baphulaphula into yokubana ke niva njani ke ngezi ndaba zikaParker. Ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.